ndiri wayana isina mufudzi Ndochemera kwamuri ishe wangu munyaradzi Kune vanondikandira mweya yakaipa Vanongoteketa teketa mweya inerima Pane vavengi munovhura to Izwi renyu rinobvira moto Makomborero mondipa hogo Ndoona zvakavanzika sachakobo
Life we live in, couples we sleep in, oh yeah, come to say.